na myaka igihumbi ukayisohoza. Let's welcome our brother René Patrick. Let's welcome our brother René. Wasezeranije kleva, kleva, uzavuha umugore mwiza. Haleluya, urabikoze, urabikoze, urabikoze. Wasezeranije Dorcas, uzavuha umutwaro, uzamuhesha icyubahiro. Wasezeranije Kleva na Dorcas, kuzabaha urugo rw'icyubahiro. Urabikoze,
urabikoze.
Uri mana 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 mana.
Hallelujah.